Asante sana, asante sana. Ndani ya Kitaa Records.
Karibuni mafansi.